akazina kanje ni nyensi ntamakuriro nkaba navuye muri rirare kuza kwigisa imiryango y'abatwa aha muri komini Giheta kugira turabe natwe ku Imana yogenda itera intambwe kugira ngo twiteze imbere igituma twahisemo kuza ngaha uyu mugambi w'ishyirahamwe Kobani n'ukuri byaraduteye agateka kubona badutera kamo kugira ngo tuze gukora ngaha imiryango y'abatwa twarasimye kubona yuko batwegeranya badukura hirya n'ihino kugira ngo tubyura karanga ka kera ibi bazita karanga twagomba natwe n'ukuri n'abandi bari imbere badufate mu mugongo natwe dutere tugira intambwe n'ukuri turabisimye gose turabisima gose
ibi tubumba n'ukuvuga babyitwa baze turiko turigishwa n'umwigisha haje kubabwira kugira ngo natwe tumenye tugire kazoza keza muri ibi kuko turumva yuko birimo agaciro kanini ntange izomfasha gose cyane mu buzima nkamwe ndabimenye nkabitora neza je ndabona yuko karusho kazobamo nkabigeme icyo no bahanura nuko bokunda umwuga cyane nk'umwuga wo kubumba ego kanini kubwira ibintu turiko turakora by'aya mavaze turabona yuko bizoduteza imbere nkabigeme rero no batera intege kugira ngo tubikunde cyane kugira ngo tubibemwe kandi tuvyiyumvemo cyane n'abahungu niko kuko birategekanijwe yuko nabo nyine boza baraza kuraba kugira ngo nabo nyine hagire icyo bunguye kugira ngo nabo baze biteze imbere
ibi bintu byo kujisha byaranjemwo kubera ari n'umugambi kandi nabonye wonteze imbere muri kazoza kanje tukaba nkaba ndabishima gose kuba ndi ngaha kubera ndabona muri kazoza yuko nanje hazogira ikintu nishikanye ko kubera uno mwuga nakurikiranye
ego nkuko mubibona uru n'urwaruka rwo ngaha mu Giheta bariko barakora umwuga wo kwegeranya novuga ati udukoresho dutandukanye kugira ngo havemwo ibisharizo by'umubiri itwabona bo rwaruka rero kwataka muri ishyirahamwe Kobani aho rihamagara urwaruka nyabuna kuva muhira cyane cyane urwaruka rutashoboye rutarutse amahigwe yo guheza amashure canke urwaruka rwaheje amashure ariko muri iyi minsi hakabibata bikorwa vy'amaboko bafise vy'akazi bafise aho rubabwira bati nyabuna ingo tubegeranye kugira ngo tubigishe imyuga gutyo nimwamenye umwuga mushobore kwiteza imbere iyo abantu badafise icyo bakora yabona zifite abagwa cyane cyane urwaruka baba bakiri bato biyatera ingorane muri komine mbere no mu mihani wabo kuko iyo ufungura ataco uri kurinjiza cyane cyane ufise amaboko utari kimuga cyane cyane warize amashuri ufise ubwenge n'ubumenyi mu byumvikana yuko urwaruka rwacu badafise akazi bareza bakihebura ahubwo ugiye no kuraba mbere bagaca bada n'umungeso mbi kuko badafise ikibakiro kirabafasha aho rero ishyirahamwe Kobani rero ryabikoze neza cyane aho ryegereye umwe bwa ishyirahamwe ry'umwe bwa Afurika barabarosa uburyo aho rero bakaba baza kwigisha mu ntango ya mbere aba urwaruka rushika 60 ibikorwa nyende vy'amaboko haba kudesa kujisha kubumba novuga nti inkono za kijambere n'ibindi gutyo rero ntibamenye uwo mwuga bakadoshobora kuzodandaza ivyo bariko barakora gutyo bagashobora kwiteza imbere byumvikana yuko nka komine dusa akanyamuneza ntangere kuko twahora tubura ku by'ukuri icyo tubafashisha cyane cyane kuko hari urwaruka rugeze mu bigero hamwe bageze kubaka cyane cyane yuko kandi usanga naho bamwe bazi kurima usanga n'amatongo yaraze ariko umuntu ashoboye kuronka henshi hashoboka hava uburyo bigenda neza gutyo umunwa wose ukaronka icyo ufungura hanyuma rero n'umuvuko mbere ukaronka amafaranga murabona rero yashitse yabashwayemo none ntibagurisha bakagurisha urudede bakagurisha amahereni bakagurisha ibyo kwambara ku maboko n'ahandi none murazi neza yuko abishadiza ari benshi baza barumwe ubwo buryo gutyo bashobora kwiteza imbere nta muntu n'umwe yarakwiye kukengera umwuga uwo ari wo wose ushobora kumubeshaho abakera bo niwe babivuze bati umwuga mubi ni uroga nuwo kuroga ariko rero umwuga uwo ari wo wose ukuzanira ubuzima ukuzanira uburyo ntawe ukengera ngacangira ko rero mpamagarira urwaruka rwose yuko abo bababera akarorero wabera akarorero wabone neza yuko umwuga uwo ari wo wose uzana amafaranga uzanye amafaranga hanyuma bageza bakiteza imbere narijya murabizi ko muri leta batwawa bavuga ngo akazi ngo umuntu amaze amashuri ngo aja muri leta nta kazi kahari akazi kari akazi karahanyene iyo tugize imana tukanwa amashira hamwe nabandi bagenzi batandukanye baje kwigisha umwuga gwaruka mbere ndabakuze twe tubanezerwa cyane abo babikengera rero nubujuju nugutamenya nugutamenya kuko umwuga kujya nabivuze ukuzanira amafaranga ukuzanira imenyi ubumenyi ukakubeshaho uwo ari wese n'umwuga wo gukenguruka kubuye umwana wari wese yoheza agahurumbira uwo mwuga turakenguruka bwa mbere kubera yuko bahisemo komine giheta twaratewe iteka twateye kumani makomine yose bahitamwe no komine ya giheta suko ari warabashomeri wasumba abandi ariko umutima mwiranda yahitijemo komine giheta cadukenguruka ishaka ishyamwe kobani kuburyo yabikoze neza tugashikengurukira rero abari ko baratanga uburyo ahubwo tobasaba yuko uburyo bwo kongerezwa kuko urabona bazotangura n'abana abanyeshuri 60 gusa mugabo uravye abashomereye ni beshi cyane tukosaba rero yuko gyesha mu gyabura mbere n'abandi banyumva abagira neza abagenzi incuti z'u Burundi z'ugwaruka zishamwe kobani yuko nyabunda aho bazododora bazokubakira nkama babongereza uburyo kugira abagwize imwuga mu heshi ahora kuti turi kumutumba umwe gusa nubwo atanya mutuba bonyene ariko komine negative simitume 3 numwe kandi abashomeri barahari basho kugwiza rero imyuga be nibi mbere ko atahotse kugaruka gusa ega ari nabageze mu zabukuru batagishobora gukora ibikorwa vy'amaboko ariko ibikorwa bakora bicaye boheze nabo bakabega ico bakora gutyo bakaguma bakaheza bakaba nabo bakagira ico bahereje amaboko hariho abagendana ubumuga hariho abafizi bazo bitandukanye iryo shamusha gukora ngabagira neza barifasha bakaza nabo bakabegera byo bavita gusumba turabakengurukiye rero dutera kamu wari we wese ari karanyumva kujyana bivuze yuko ishamwe kobani yorishikira nyabuna gose bakaruha uburyo bukwiye gutyo bagashobora gufasha benshi bashoboka
cooperative kobani yavutse mu 2016 intumbero yayo ni kugira ngo ugwaruka rutere imbere na cyane cyane mu myuga mu burimyi mu bworozi ndetse no mu bindi bishobora kubateza imbere bishobora kubinziza amafaranga imyuga twayiyumviriye mu ntumbero yo kugira ngo ugwaruka tubona rudafise ubuzi uronka ico rukora ikindi naco twarabiyumviriye urugwaruka kuko twabonye ko imyuga bayihurumbiye ishobora guteza imbere aho bari gateza imbere n'igihugu na cyane cyane imyuga mito mito niyo iri kirasahirizana n'urundi gwaruka rutariruke mu mihingo yose y'igihugu rero twahisemo urugwaruka kugira ngo nago rushiremo ingufu ruronka akazi kongere kandi gwiteza imbere ico nobanza gushima urwaruka rwo muri komine giheta kuko mu bitigiri twari dukeneye urwaruka 60 ariko abashoboye kuza kwitabira uyu mugambi bashikije 65 urumva ko ababishaka ni benshi cyane mugabo kubera ubugi dusanganywe nabwo bwari buke twahisemo uwo 60 tugasaba ico twashimira muri urwaruka nuko rubyiyumvamo ariko rutaronka ingene rushobora kubibamo bose rero ico nyine kirakomeye aho dusaba n'ibindi gwaruka gukunda imyuga cyane cyane komine giheta twabanza kuyishimira kuko ibyo twagiye turayisaba byose yarabidutunganyirije neza tubashimira cyane kuko n'urugwaruka kugira tururonke hamwe komine yaragize n'uruhara rukomeye kuko baradufashije kugira ngo babicishe mu matangazo baradufasha no kubibwira abakuru b'imitima kugira ngo badufashe kurondera urwaruka komine turayishimira cyane ikigira kabiri turashimira ubumwe bwa buraya bwashoboye kutwiyumvira mu yandi mashyirahamwe menshi bakabona yuko koko iyi koperative yacu ishobora gushyigikirwa n'ubumwe bwa buraya nk'uko babwira byumva urwaruka basaba yuko ahubwo hakongerezwa n'ubundi buryo kugira ngo n'ubundi rwaruka rutashobora kugira amahirwe yo gushika ngaha rushikirwe n'iyindi myuga twashobora kubigisha ni ikintu gihambaye kuko mu mugambi w'igihugu na cyane cyane uko nyine cyo mukuru w'igihugu yanavuga yama avuga yuko ku kivi ariho byose bibonera mwabonye yuko Mr. Ankeno Masanze nawe ariko aratera intego kugaruka kugira ngo rubone yuko imyuga yuko uriga atari imyuga yo gusuzugura ari imyuga ishobora guteza imbere wenyine ugateza imbere na komine ndetse n'igihugu kikaharonkera umusaruro kuko ibi dukora birashobora kujya mu mahiganwa haba mu Burundi cyangwa mpuzamakungu ubwo rwaruka rukerekana nabwo ko rufise ishaka n'umwete kandi rishobora guteza imbere n'ubundi rwaruka ico rero Mr. Ankeno yakoze ngaha mu iki kibanza cacu ca cooperative byatubereye isomo nini cyane kuko yerekanye yuko agomba gukurikirana ingene ibikorwa biriko biragenda by'urwaruka muri komine asanzwe arongoye twamushimira cyane rero kuko yatweretse ubutumwa w'urukundo kandi ni umunsi gusa haje n'ejo yari yahaciye urabona yuko abifise kumuzirikanya